Ndikulandeni mprogramu ina nsiyo sangalatsa ya kulondoloza dzina langa ndi Blessings Mpinga Njira. Mprogramu ya atia sabata ino, tukupitirira kumva pamutu omwe tinayamba sabata yatha, okhudza mchiredwe wakarangali ndi ziphupho, maunduna, madepartmenti, komanso nthambi za boma. Kumbukirani kuti mukhoza kutitsatira pa masambatho a mchezo, pa Facebook, pa Twitter, pa Instagram, komanso pa YouTube. Mustudio muno tili nda alendo amina tithandize kuti timvetse bwino za izi. Inu takhalani pomwepo.
Choyambirira timagwira ntchito yakuti anthu athuwo taphunzise pa chizungu timati prevention ndi education. Kuti taphunzise kuyipa kwa ziphuphu akamatolera msonkho. Kuyipa kwake ndi chani.
Nkhani yachitukuko pamafunika ndithu bakhale ndondomeko zokhazikika zomwe zikuthandizira nkhani ya zogulagula komanso kugulitsa.
Zoyipa zambiri zimachitika munjira zachidule. Ndiye ngati munthu afuna kulemera munjira zachidule sangamusiye katangati.
Mu studio muno tili ndi wapampando wa National Integrity Committee a Jeff Kabondo. Takulandirani programu yathu.
Zikomo mbiri.
Zikomo. Komanso trendi mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira zoteteza katangale ku Anti-Corruption Bureau a George Makande. Takulandirani programu yathu.
Zikomo kwambiri Blessings.
Tathokoza. Tiyambira ku SCB. Timafuna tidziwe komanso mutifotokozere bwino zomwe zili mu National Anti-Corruption Strategy. Kuti kodi muthumba limeneli muli zotani?
Tikati National Anti-Corruption Strategy poyamba ndi ndondomeko ya dziko osati ndondomeko ya Bungwe la Anti-Corruption Bureau. Ayi, koma ndondomeko ya dziko la Malawi. Lomwe linakhazikisidwa kuti lizititsogolera pa ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno. Mudzi wanu ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu si ntchito yophika. Andikuti mwina mwake anthu mulimbane nayo bwino pamafunika kukhala ndi ndondomeko. Ifake tinabwera ndi ndondomeko imeneyi ya dziko. Mundondomeko imeneyi imakhala ndi period. Ndondomeko imwe tikuinena panoyi, life span yake tidayamba kuichita implement kuyambira 2019 mpaka 2024. Kusonza zoti kuti ili ndi life span ya 5 years. Mundondomeko imeneyi inakhazikitsa kwambiri kulimbikitsa kuti Malawi wina aliyense akuyeneka zoti azitengapo gawo. Polimbana ndi nchitidwa katangale ndi ziphuphu osangoti Anti-Corruption Bureau yokha.
Zikomo kwambiri. Tipite kwa Jeff Kabondo amene ndi wapampando wa National Integrity Committee. Kodi ndondomeko ya NACS ikuthandiza bwanji kulimbana ndi mchitidwa katangale ndi ziphuphu ma department komanso nthambi za boma?
Mu ndondomeko imeneyi munayang'anidwa zinthu ngati kulimbikitsa khalidwe lotsatira malamulo. Komanso kulimbana ndi katangale pa nkhani ya ntchito za boma, public services, kuti musamakhale katangale. Komanso kulimbikitsa kuti anthu ambiri akhale ndi chikhalidwe chodana ndi katangale. Ndiye popititsa patsogolo nkhani ngati zimenezi, mabungwe ya boma, maofesa a boma naonso, pali zimene zinakhazikitsidwa kuti ndi miyezi itatu zimene zipite patsogolo. Pali zinthu monga makomiti amene anakhazikitsidwa mabungwe osaboma amene amatchulidwa kuti Institutional Integrity Committees. Amenewa ndi makomiti amene amaphunzitsa mu department imene ya bomayo kwathandiza kuwaphunzitsa komanso kuunikira kuti kodi mu bungwe lathu lino tingathane bwanji ndi katangale ndi ziphuphu.
Zikomo kwambiri. Tibwerere ku SCB. Milandu ya katangale ndi ziphuphu imatengedwa ngati ndi milandu ya upandu. Mumagwira bwanji ntchito ndi mabwalo a milandu polimbana ndi mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu m'boma?
Ifeyo mwina tidziwise mtundu wa Malawi kuti ntchito yathu ngati Anti-Corruption Bureau kwambiri sikuweruza kapena kugamula zoti inu muli ndi mulandu kapena ndinu olakwa. Ayi. Ifeyo ntchito yathu kwambiri ngati talandira dandaulo lokhudzana ndi katangale ndi ziphuphu. Ifeyo ntchito yathu ngati Anti-Corruption Bureau tifufuze. Tikafufuza, timeneka zoti tenge milandu ija ku court. Ife tikapereke umboni wathu womwe tapeza pakafufuzidwe. Si udindo wathu kuti timpeze munthu kuti ndi olakwa kapenayi. Ndi udindo wanzathu wa court. So timasira suna wakoti ya one ndi mene nkani ya indera. Mene nkani iriri. Kaya akota peza zota ino anti-corruption bureau ndumbo nume mwadipatsa. Akula watu palibetu mulandu ina uli onse. Kapena ndumbo nume anti-corruption bureau mwadipatsa kuzela kukafukufu wanu. Akula watu wakweneka zoti idwa yankedi mulandu ndipondo lakwa. Mutakona zoti kuti akoti ya magwira gao limene roro ndeti magwira na unchito. Paifetoka, tita kuyamba nchito yofufuza kumasitinga fikeneyo pa mapeto. Tima pasirana pasirana.
Mm-hmm.
Ndiye tima gwira na wanzatu wa wawa amirandu mjilangati imene. Kuti tika fufuza fufuza. Tia pase enso kuti ii onanitu zintuizi kodi palizota ani.
Misonko ndio funika kwa mbili bachitu kuko cha dziko. Izi zima tandiza boma kubweleta chitu kuko madira osiana siana. Kumadu puntawi zina boma sili mafikira lingalilo lake. Lotolera misonko mwanira chifuwa ya mchiridwe wakatangale ndizi popo. Mwalibote la trotati dali, tokufuna tuone kutikodi mchirido meneo ugusoko ni zabwanje nchiro za chito kuko.
Chora mbirira timagwira nchito wakuti ntuatu tapuzise kwa chizungu timati prevention ndi education. Kuti tapuzise kuhipa kwa zipupu akamatoli la nsongo. Ubino kuhipa kwa kendi chani. Akamatoli la nsongo ndukuma panga zipupu. Kuipa kwa kendi chani. Misonko sitoliledo mwenera, ndarama sizikarapo za zote zipira kuboma, kakugire nchito mene boma ya kufundi ya zipatala, misonko kulipira antu ndizina zotero. Kumanso, pakuti tukugira ndi antu. Pamene pali maripoti, akuti pali corruption ya kutu wajita mtu wako ya mwarae, antu wajati mafufuza. Tindi antu fufuza pachizungamina matema investigators. So tindi ma investigators professional upanga investigate kwa corruption ndi kwa fufuzanya matatu haja. Tikapeza hati kutendo olakwa pama chitika zindu zuhiri. Choye mbirira chimene sejima repera tima atengira ku disciplinary hearing ya internu ya ku MRA. Kuti akayanke mlandumina ucha by independent bungwe. Akapeza olakwa apase chilango choyenerira. And chilango cha chukuru chimena mapatsa, most of the times, ndi kuchosedwa nchito.
Pala ntuhena, ugwira nchito ku mabungu otole na nsongo kati MRA. Na oso ama tandizira kuti antu azizera njira zosa inelera. Ama kangirama apanga tipi. Kuti muzere paku, kuti muzere paku, kuti musakumane ndi aboma. Nde zimenezi, antu amene aja ama pasa ndalama nizono siyana siyana anu ugra chito mboma. Ndezi mene zizi, mabakisa kuti katundu jazembeseke, boma li malepera kutole la ndrama pa katundu yumi ama inera kuti atolelepo ndalama.
Tina kazikisa whistleblowing policy ya kuti antu akoza kutufoto kuzera, antu amu emu are nkatumu amu emu komaso yivina akunja kutufoto kuzera, nkani zazi pupu zimezi kujitika kwe emu are kutiti zifuze. Komanso tunakazikisa policy imeti mati lifestyle audit policy imene panopo MRA ndikozo kunena kuti ndi bungu lokalo malawu mnomo limene limapanga lifestyle audit ya mofisa zake kuti kodi chuma anachipeza banji. Komanso pazakazi mene zizi tapangaso timati gifts and hospitality policy imene tukupanga tikuigwilisa nchito pano. Kuti wina aliyenso kugwira nchito ku MRA sakuloledwa kulandira mphaso kwina kuliko sakugwira nchito. Koma ngatanga landira mphaso abwere ku MRA azafotokoza ku internal affairs kuti mphaso iyo wayilendera kwa ndani, mphaso iyo ndi chani, ndipo ampasa liti.
Katanga liyamba chitika chifukwa kuti kumalaya kwathu kuno misonkho wani ndi yobwera kwambiri. Two, boma si lilibe mafacilities oyenera kuti liaphunzitse anthu kumbali ya nsonkho imene kumayendera. Aka nakhala anthu amadziwitsira on time kuti nsonkho umayenda chonchi, umayenda chonchi. Bweza anthu akubwera za libira nsonkho mwina mwina. Two, pali zinthu zina zoti zimafunika ma import permit. Amalawi ambiri samadziwa zoti zinthu zikufunika import permit. For example, ngati flower zimafunika import permit, ngati achina energy drink amafunika ma permit. Nda anthu ajama kupezeka zoti apita kunja, akagula zinthu zija. Mwaji mbuli mbuli ya buyanazo pano, boma lala ndatifayo di zimbuzija, yuwa ajalime mapimiti, unoko. Ndama bezeka zota antachakuluzi zimbuzapiti. Nde, chifoja zimene zozo, antambina mada, za tuja na gwiri kwa venu. Wina agama buyanazo zota gulowa chile, akupanga jana chifayo di boma sina baga ifomu. At least anthu atama auza kuti ah okay easy zimafunika permit easy kuti anthu aja ziwiratu kuti zofunikira permit ndiziti zosafunikira permit ndiziti.
Kuyamba ku 2013 mpaka na panopo tikuyankhula pano anthu oposa 85 upitira 85 achosedwa ntchito ku MRA chifukwa chakuti tinapeza kuti amapanga zachinyengo. Awawa mmene tikuyankhula pano saliso mu MRA fotinacho sachifuja kuti MRA simavomereza kuti munthu wina aliyense akamugwira ntchito azilandira ziphuphu.
Ngati anthu a business tikuyenera kukhala anthu olikonda dziko lathu pamabisinesi amene tikupanga kuonetsetsa kuti nkhani za misonkho tikuzimvetsetsa zimatheka ditu ndithu wina nthawi zina pezeka kuti akuwuza kuti mpatsa 100 mwina sokatundu wakoyo sanali woyenera kuti upereke ndalama ngati zimenezo koma chifukwa cha kusazindikira kuti kodi misonkho ya pakatundu ndikutengayi imayenda bwanji zimapezeka kuti munthu umangaluza zambiri malomo mosaluza zambiri.
Takulendera ninso mprogramu yathu ya kulondoloza ndipo mu studio muno tenda alendo amene akutithandiza kuti timvetsetse bwino pa nkhani zakatangale zomwe zimachitika m'maunduna madepartment komanso nthambi zaboma. Tipite ku ACB. Tiwafuna tidziwe kuti mukuchitapo chiyani pofuna kuteteza komanso kuthana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu m'madera osiyanasiyana m'boma.
Gawo loyamba kwambiri timaonetsetsa loti tipewe kwambiri prevention ndiyomwe muna mwake timayika ndithu pa top. So munchito zambiri zomwe timapanga pogwira ntchito ndi mabungwe, maunduna, ma government agencies ndikuti tipewe kwambiri katangale ndi ziphuphu tasachitike. Komanso timayesetsa kuti tiphunzitse anthu ogwira ntchito malo siyana-siyana zakuipa kwa katangale komanso akaona katangale akuchitika angachite report bwanji ku Anti-Corruption Bureau. Mugawo ilili loteteza kuti katangala asachitike ndi thumbaso la zambiri kuti tilitambasule. Zina mwazi ntchito zoteteza zomwe mwina mwange timapanga tanena kale kuti tidakhazikisa mabungwe awa malo ogwirira ntchito amene kuti Institutional Integrity Committee. Mabungwe amene ama committees amene wawa ntchito yawonso kwambiri ndiyoti aphunzisane pa iwokha ngati institution kuti katangale ndi woyipa sitikuyenera kupanga katangale tikamagwira ntchito yathu. So kupewa ndi nyimbo yomwe ife timakhala tikuyimba kwambiri ma institution osiyana-siyana. So timawathandiziranso kuchita develop ma policies at institutional level. And policy ndi chida chimodzi chomwe chimathandizira kuti kodi katangale tingapewe bwanji. Sipo khapo blessings timagwira ntchito ndi mabungwe kapena malo osiyana-siyana timagwira nawo pochita review ma systems. Mwina mwake blessings katangale ndi ziphuphu kuti achitike kwambiri kumakhala zoti kuti ma systems amakhala zoti maybe ali weak. Ndiye timaonesesa zoti kuti tione kodi tikatengera maybe ministry iyi kapena department iyi ma systems awo ndiotani amasatira ma processes anji ma procedures anji pakagulidwa kawo ka ntchito. So timapanga ma system reviews nkuona ma areas amene muli weak kuti apapa tukatangalatha kuchitika apo. Ndiye timachita siru those loopholes. So imene iyi ndi njira inanso yoteteza katangale ndi ziphuphu kuti asachitike.
Thokoza. Tipite kwa Jeff Kabondo kuteka kuti muli ndi chonjezera pa zomwe amakanda anene.
Katangale kuti achitike munthu wa mboma sangapange yekha. Katangale wina amachitika chifukwa choti pakugulidwa zinthu. Ndipo amene amagulitsa zinthu nthawi zambiri amakhala anthu a business. Ndiye ndondomeko inakhazikitsanso zintchito zina zimene zingagwiridwe kumbali ya anthu amene amapanga business ndi boma kuti apewe ziphuphu ndi katangale.
Zikoma kwambiri. Tipite kwa Makande kuchokera ku ACB. Ndi chani chomwe mukuchita pofuna kulimbikitsa ungwiro komanso kadaulo pomenya nkhondo yothana ndi mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu mdziko muno.
Anthu amene akupanga katangale ndi ziphuphu mdziko muno kwambiri akusowekera umunthu. Ndiye timayesetsa kulimbikitsa umunthu umenewu malo osiyana-siyana. Komanso ngati Anti-Corruption Bureau timapanga ma exercise timachita assess ma institution timachita administer timati integrity test titakubwera ku institution nkuchita assess institution imene in terms of integrity levels ili pati kwa chaka chino. And tikamachita assess ma institution in terms of integrity levels timaona integrity ya anthu ogwira ntchito kumene kuti integrity yawo ili pati. And kuchita assess integrity ya anthu olo ethical values ndithumba linaso lalitali komanso timathaso kuona zoti mu integrity imene momo system ya institution ili ndi integrity chifukwa kamanena za integrity timanena integrity ya anthu komanso integrity ya institution.
Ntchito yogula ndi kugulitsa katundu wa boma imakumana ndi zopinga zosiyana-siyana maka mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Izi zimachitika kwambiri m'maunduna, madepartment komanso nthambi za boma. Kudzera mu nyumba ya malamulo anakhazikitsa bungwe lotchedwa Malawi Institute of Procurement and Supply yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa mmene ntchito yogula ndi kugulitsa katundu wa boma ikuyendera. Mulipoti la trotsatira lito kufuna tione mmene bungwe limeneli likugwirira ntchito yake pothetsa mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu.
Ziko tulawonongeka anthu amafuna kugwiritsa ntchito kwambiri mashortcut muzambiri koma tonse timadziwa kuti shortcuts a dangerous cuts. Ndi njira zoipa. Ndipo zoipa zambiri zimachitika munjira za chidule. Ndengati munthu afuna kulemera munjira za chidule. Sangamusiye katangali. Chiwandi kumene amapeza ulemerero wachangu. Koma ndi ikhale ntchito ya ife tonse ngati mtundu wa Malawi. Kudana nayo katangaleyo kutali yese akhale ndani wa katangale titati takhazikitsa chimene chocho pakati pathu ndi kuti katangali tisazikana naye
munthu amene amagwira ntchito yogula katundu komanso kugulisa katundu amene agwira kale ntchito chizungu chake ndiotimanena kuti procurement and disposal of assets. Amanena kukhala munthu oti ntchito iyi anaphunzira ali ndi maphunziro oyenerera kuti azigwira ntchito imeneyi koma si maphunziro chabe komanso akhale kuti ali ndi experience ntchito iyi amayidziwa kuti wayigwirako kwa kanthawi ndithu zimene zimayeneka kuchitika mu ntchitomu akuziziwa koma si experience iso chabe ngakhale munthuyo akhale kuti nso ali ndi umunthu munthuyo akhale kuti ndi munthu kutanthauza kuti akhale kuti munthu odekha akhalenso kuti ndi munthu woti wokhulupirika akhalenso kuti munthu woyika pasogolo umoyo wa anthu ena osati wa iyeka makamaka tikamanena za anthu amene akugula katundu wa boma chifukwa choti ndi ndrama za boma zimene timazicholole ndi ndrama za anthu ndikuti akamagwira ntchito imeneyi azizindikiranso kuti akugwira ntchito imeneyi m'malo mwa anthu amene ali anu ake a ndrama zimenezi
china chilichonse kuti chiyende bwino pamafunika ndondomeko andi tikayang'ana nkhani ya chitukuko pamafunika ndithu bakhale ndondomeko zokhazikika zomwe zikuthandizira nkhani ya zogulagula komanso kugulitsa chifukwa chokuti zikakhalapo izizi ndalama zija zimagwiritsidwa ntchito bwino ndekuti chomwe chikufunika kugulidwa chimagulidwa ndekuti chitukuko chomwe chiyenera kuchitika chimachitika kutengera ndi zomwe zimafunikirazo nde zikatero chitukuko cha dziko chimayenda bwino chifukwa choti ndondomekozo zinakhazikizidwa ndipo zikutsatidwa
ena amangogweramo mu ntchito imeneyi inu mukuziwa kuti ntchito yogula katundu imaoneka kuti ndi ntchito yokoma kwambiri yabwino chifukwa choti anthu amakhala kugwira ntchito katundu wambiri kuyandalamanso zankhanikhani ndiye nchifukwa chake nthawi zambiri kumamva kuti ku procurement ndi kumene kumakhala ziphuphu kumakhala zinyengo chifukwa choti katundu amene anthu amakhala kugula muganizire dziko lonse lino makampani onse amene ali mdziko lino amakhala kuti akugula katundu wankhanikhani katundu wambiri katundu wa ndalama zambiri ndiye ife okhala anthu nthawi zina timapezana ndi zinyengo anthu amene amagwira ntchito zimenezi amapezana ndi zinyengo ena osalimba mtima ena osakhulupirika ndi amene amapeza kuti agwira mu zinyengo mmene mucha mapeto ake ntchito osayigwira bwino zosatira zake boma likuononga ndalama zosatira zake makampani akuononga ndalama koma kwa anthu amene ali mamemba a Malawi Institute of Procurement and Supply ndikusimikizireni kuti amakhala anthu amene akugwira ntchito imeneyi mokhulupirika molimbika moonesesanso kuti mabungwe awo amene ali aboma komanso makampani awo amene ngakhale sali aboma akupezapo phindu lochuluka
chomwe chimachitika nkhani ya zogulagula pamene pamakhala kuti pamadzavutapo ndipo kuti kumakhala kwa ndalama zambiri nde inu mukudziwa ngakhale anthu amene amafuna ntchito amanenso kuti kupita komwe kuti yani nsipu lobiriwira ndiye chomwe chimafunika kwambiri ndichokuti anthu akamapanga zinthu zawozo pakhale anthu ambiri amene amaziyang'ana zinthu zobwinobwino timati oversight chifukwa zimezo ndizomwe zimathandizira kuti ngakhale kuli ndalama zambiri ngakhale kuli anthu ambiri amene akukhudzidwa ndi zinthuzo zimathandizira kuti pasachitike katangale wambiri koma katangaleyo amabwera chifukwa chokuti ukuku kumakhala ndalama zambiri ndi anthu diso lawo limakhala likuloza kuti komweko
ngati mwangu tipeza kumene kumbukirani kuti imene ndi program ya kulondoloza ndipo mu studio muno ndi ndalendo amene akutithandiza kuti timvetsetse pamutu omwe tikukambirana lero tipite kwa makande ku anti-corruption bureau ndi njira zanji zomwe mukutsata pochita kalondolondo pa ntchito yolimbana ndi katangale ndipo izi mumazitula kuti
ife ngati anti-corruption bureau tili ndi njira zomwe timapanga ngati kalondolondo ndiye pamapeto achaka china chilichonse timanka kuyendera ma institutions amene wawa kuti kodi ku makomiti amene akukwira bwanji ntchito yawo akusogoleradi ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu monga mmene National Corruption Strategy inawapasira mphamvu zoterozo tikapanga zimenezozo timachita compile report nkupeza kuti ma institutions yawa kapena ma controlling officer awa ma chief executive yawa kumalowa wa ntchito sakuikira puchidwi kapena wakuikira puchidwi apanga zakuti zonse zatikapanga timapereka ku office ya president ndi cabinet and office ya president ndi cabinet mogwirizana ndi legal affairs committee ya ku parliament imaitanisa maunduna amene achawo kapena ma agencies amene acha ma controlling officer ku parliament kuti akayankhepo
chabwana zakoma kwambiri tipite kwa kabondo ndikudziwa kuti pali pena ndi pena pomwe tikutsalira pankhani ya malamulo pomwe tinganoti muna pali gapo komanso ndidzozo tinkatikati mu linkhani ya transparency mu linkhani ya beneficial ownership muna murango tifotokozera zambiri za izi
ndingathe kukamba konkhani ya kuika zinthu poera pankhani imeneyi nkhani imene ikubwera mmaganizo mwanga ndi ya dindo mene zipani zandale zili nawo woonetsetsa kuti zikupanga declare kumene kumachoka chuma chawo choyendetsera ntchito zosiyana-siyana monga kampeni kuika pambalambanda zinthu ngati zimenezi nkofunika kwambiri chifukwa ndi njira imodzi imene tingamadziwe kuti kodi ndalama zimenezi zikuchoka ndi kuyenerera pankhani ya beneficial ownership ndi nkhani yokhudza ndi kuti kodi makampani amene amagwira ntchito ndi boma kapena amachita business ndi boma tikudziwa kuti kodi mwini wake ndi ndani chifukwa nthawi zina amene amachita amadzionetsa kumaso poyera kuti a kampani ndi yanga amakhala kuti CEO wenu wake a kampani mwina kuli munthu wina kumbuyo kwa kampani imeneyi ameneso ali ndi mphamvu zambiri zakuti zimapangitsa kuti business ambiri a boma adzipita kwa kampani yokhayokhayo choncho mpofunikanso kuti pakhale ndondomeko yoyenera yopangisa kuti tidzitha kudziwa enu ake amakampani amene akupanga business ndi boma
tathokoza zikomo kwambiri tipite kwa makandi ku SCB nkutheka kuti muli ndi chionjezera
ndizoonadi kuti mwina mwake malamulo athu a dziko tili ndi magawo ena amene akufunika benditu ataunikiridwa kapena kulimbikitsidwa kuti ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu ikhaledi yedieni mwina mamagawo ena amene mwina ndingathe mwina kupereka ndi magawo amene akuteteza kwambiri anthu ochita ripoti nchitidwa katangale ndi ziphuphu anthu mwina ambiri amatha kulephera kuchita ripoti nchitidwa katangale ndi ziphuphu chifukwa choti mwina mwake amaona kapena amaganizira kuti sali otetezedwa kwambiri ngati angapereke ripoti limene lolo ndiye mwina gawo ngati limenelo kuti anthu azikhala omasuka kwambiri azoona zoti ali otetezedwa kwambiri pakufunika mwina gawo limene lili lomwe loteteza anthu ochita ripoti katangale ndi ziphuphu whistleblower protection ikhale zoti kuti launikilidwa kwambiri komanso pali gawo lina loti mwina litaunikilidwa mozama mwina la chilango ma penalties ku milandu yokhuzana ndi corruption mdziko munomu malamulo athu amanena zoti munthu ngati wachita ntchitidwa katangale ndi ziphuphu maximum years penalty yake ndi 12 years ino tango gani zani 12 years. Kwa ambili mwina matenga ngati ndizaka zochepa.
Mm.
Mutu umu mkuenda anzatu awa wildlife whatsoever act. Penalty yao mwina mwake idafika zaka 30 years. Kuti mwina mtu wango peze kandini nyanga mwina wancho voka 30 years. Kulibwanji mtu oti waba mamilioni ya boma. Maximum years yomu anga teku charge the 12 years. So ndigao bendi tulama penalty lita unikilidwabe. Chifanga ditinga kale ndima stiffer penalties. Ndinjila imozi yote tezerabe. Yojita dita nchitidwaka tangale ndizi pupu.
Titokoza alendo watu chifugwa jobwela mu studio muno. Kumansu ndukutokoze nifuacho kapa menepo kutatila programu imene ya kulondoloza. Programu ya atu temakambila anazamu chitidwaka tangale ndizi pupu. Maunduna, madepartmenti, kumansu ntambi. Zaboma, dokulu bilida kutita ponzi la zambili. Kumbugirani, kule mkuza kutita dila, pa masambatu wa mchezo, pa Facebook, pa Twitter, pa Instagram, kumanso, pa YouTube. Zina langa ni Blessings Mpinganjira, mwagumanonsi.